Alhamdulillah kaga mutane sun fahimta
to idan ala misali ka fadi zaben nan zaka amince ka kuma tayi wanda ya ci murna
wannan ala misali Allah ba